Wewe ukipita mbele ina shida. Wana shabikia timu gani?
But we play me up.
Thank you. Thank you.